mwaka mwiza wa 2021 banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira makuru n'ibiganiro vyacu. Murazi ko ico tubashikiriza ngahari amakuru abari ko aravugwa ijya nino mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bagabanyagihugu. Ndabipfurije amagara mazima, ndabipfurije kugira umwaka mushasha zobabere wo kuronkamwo ivyiza ivyo mwifuza vyose ivyo mutashitse ko mu mwaka w'2020 dusozereye muzobishike ko muri uno mwaka w'2021 dutanguye. Turakenguruka kubo twabanye mu mwaka uheze kandi tukanakenguruka kubo tugiye kubana muri uno mwaka. Turabizeje ko amakuru yose avugwa tuzayabashikiriza, na cane cane ko dutohoza inkuru ziba zaranyegejwe mu vya politike, mu birabana n'agati k'akazi na muntu no mu bindi bisata bitandukanye birabana n'iterambere ry'abanyagihugu. Imbere yuko dutangura n'amakuru yacu, ndakumenyesha yuko tugira turabire hamwe inkuru ziriko ziravugwa muri politike. Arabagirijwe gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Harimwo abajenerali bakomeye bari mu gisirikare mu nzego z'intwaza ngabo, abo bakaba barimwo abakomeye cyane muzi. Hakaba harimwo abapfungiwe nga mu Burundi, hakaba hari abataye igihugu bajya mu buhungiro mu bihugu bibanye, abandi bagiye mu makungu ya kure. Ariko inyuma yaho ivyakurikiye n'ukubandanya wa mugambi wabo ndetse no gutunganya ukungene iyo mugambi bari bafise na none uzasubira gushikwa mu ngiro bitevye canke bitebuke. Amakuru dufise turaza kuyashamikira cane kuri bamwe mu basirikare bahambaye bakomeye bari mu ntwaza ngabo, aho bari mu bihugu bahungiyemwo umugambi bafise ku Burundi ndetse naho ibikorwa vyabo gushika ubu ngubu bigeze mu gushika ku ntumbero yabo yo gukuraho leta bobo bita leta y'agahotoro, leta ngitubakiye ku masezerano y'Arusha, ngo leta ihonyanga amategeko, leta ihonyanga agateka kazi na muntu. Ivyo vyose turaza kuvyumviriza ndetse n'ico bavuga n'ivyo babigiye gukurikira inyuma yaho bibonetse ko batanguye kwisuganya, batanguye kwishira hamwe, ndetse bikavugwa ko uno mwaka dutanguye w'2021 uzoba umwaka uhambaye mu Burundi, kandi ngo uzoba umwaka uzasiga ivyo abarundi bipfuje kuva kera babironse, ndetse igihugu kigasubira mu minwe yabo gikwiye kuba kiriho, ngo kuko bavuga ko igihugu gitwawe n'abatari n'abadategerezwa kugitwarana, cyane ko bavuga yuko intwaro ya CNDD-FDD ngo yari intwaro iriho ngo kubwo mu vyukuri ngo iriho kubwo ataruka abanyagihugu bayifuza, ahubwo ikoresha ingufu ifise igashiraho ivyo yishakiye, ikahonyanga amategeko, igacecekesha abatavuga rumwe nayo. Ivyo byose turaza kubigaruka ko nkuko bamwe mu bari muri abo basirikare bari bakomeye intwaza ngabo zahunze igihugu ndetse bariko barakorana cyane n'abari mu gihugu babivuga nyene bobo ubwabo. Turaza kugaruka kuri ambassadeur general major Godefroy Niyombare, nabo akorana nabo naho yo bari, ndetse naho ibivugwa kwirungikwa giwe ndetse kumwe nabo bagirizwanya ivyo guhakwa gutembagaza ubutegetsi. Ivyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru twatohoje. Sangwa kaze rero munywanyi wacu abatumviriza muri ngaha mu Burundi, ndakengurutse cane abanywanyi mutwumviriza muri mu bihugu bibanyi vya Tanzania, Uganda, Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo, abari mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, mwese ndabahaye ikaze cane muri ano makuru, nanabifuriza kugira ibihe vyiza cane. Shobora kuba utwumviriza ariko utarafyonda subscribe canke se sabone, wowe ko uracikanwa cane, kuko iyo utafyonze ko iyo dushize ko inkuru ushobora kwironka utevye canke ugasanga amakuru aba yihuta mwene nkaya yagucitse. Ico utegerezwa gukora rero no gufyonda ko maze tukabandanya kwibanira. Turazi ko muri abanywanyi bacu kandi mukunda ivyo tuba twabatunganirije, ndabakengurukiye cane. Imbere yuko twumviriza ijambo Godefroid Niyombare wewe ashikirije ndetse n'ivyo avuga, mbanze ndakwibutse ko igihugu c'u Burundi kitahwemye canke kita sivye gusaba ko ibihugu bibitse abantu bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi vyo barungika mu Burundi. Mu misi mike iheze ari amakuru twabashikijeho arabana nuko igihugu cibanye c'u Rwanda camenyesheje yuko ngo kitazokwirukana impunzi z'abarundi bagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Inyuma y'ibyo hari ico bamwe muri abo bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bavuze, ari naco tugira tugaruke ko cane. Ariko imbere yuko twumviriza umugambi wabo ndetse nico Godefroid Niyombare wewe avuga, reka mbanze ndakwibutse ko nkuko amakuru twagiye dutohoza mu ndwi iheze, u Rwanda rwagaragaje ko rwanse kuzorungika abantu bagirizwa kuba baragize uruhara mu bikorwa co guhakwa gutembagaza intwaro y'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. U Rwanda go wasiguye ko izo mpunzi ngo zikingiwe n'amategeko mpuzamakungu y'ishyirahamwe mpuzamakungoni. Ese inyuma y'ivyo turibuze kugaruka ko u Burundi bwo bwoba buvuga iki kuri iyo nyishu y'u Rwanda? Ese imigenderanire n'ivyo bihugu vyompi yoba izoshika hehe muri uno mwaka dutanguye ibihumbi bibiri na mirongo ibiri? Nk'uko bimenyeshwa n'ibimenyeshamakuru bitandukanye bikorera ngaha muri Afurika y'ubuseruko, u Burundi bwari bwarahaye u Rwanda urutonde rw'abantu rutegerezwa kurungika mu Burundi. Urwo rutonde rukaba ruriho bamwe mu bari intwazangabo mu nzego nkuru z'umutekano w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Inyuma y'uko rero u Burundi ruhaye urutonde u Rwanda, ico ngo kikaba ari ntabanduka kugira ngo ubucuti hagati y'ivyo bihugu bibiri ngo bunagugwe. Murazi ko Ndayishimiye varisito yaheruka gushikiriza amajambo akomeye cane avuga yuko igihugu c'u Burundi kidashobora kwemera kugirana imigenderanire n'igihugu ciyorobetsi ngo cibitse abagirizwa gutembagaza ubutegetsi. Ariko ico gihe akaba bitaravuzwe ko rumwe, ndetse bikaboneka yuko ngo Ndayishimiye intango y'ubutegetsi bwiwe yoba ibona yuko atakize ritanga ku migenderanire n'ibihugu bibanye. Ariko u Rwanda rwose rwaravuze rushimitse ngo runavuga cyane ku kuntu abo bantu ubu ngubu bafatwa nk'impunzi zikingiwe n'amategeko mpuzamakungu abuza ko abirukanwa abasubizwa iyo bavuye. Nyuma y'ivyo hari ico Godefroid Niyombare yishuye, turaza kubigaruka ko. Ariko ndakubutse ko ivyo bihugu kuri ubu ngubu bitarashira ku mugaragaro amazina ari kuri ugo rutonde. Manase nshuti umushikiranganje ajejwe ibibazo vy'akarere k'ubuseruko mu Rwanda yatangaje ko abagirizwa ngo ko bagize uruhara mu igeragezwa ryo gutembagaza intwaro mu Burundi ubu ari impunzi kandi bakaba bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu atomora uko impunzi zifatwa u Rwanda rukaba rudashobora ngo kubatanga nk'uko Manase Nshuti abivuga uyo mushikiranganje ajejwe ibibazo vy'akarere mu buseruko mu Rwanda akamenyesha ko ngo boba barenze amategeko mpuzamakungu biboneka yuko atakizere gose yuko Rwanda ruzorunga ikabo basabwe n'u Burundi ndetse ushikana n'ubwo rutonde kwabo bantu u Burundi bwarungitse mu Rwanda rukaba rutaraje habona ariko turaza kugaruka kuri amwe mu mazina yoba bivugwa yuko yoba arimwo uyo mushikiranganje kandi ku ruhande ku Rwanda yamenyesheje ati nibaza ku Burundi ngo buto kwitwaza impunzi ngo nabo nyene baradufitiye impunzi ariko niturigera atubabwira ngo babaturungikire ngo na leta nimwe yoshobora gukora ivyo kiretse uwo muntu atari impunzi akaba ari umwicanyi uko kugomba gutembagaza ubutegetsi bikaba vyarabaye muri rusama 2015 umukuru w'igihugu yari Petero Nkurunziza yitavye inama yari yitavye inama kuwa munani ruheshe 2020 ijambo rya Niyombare rirakomeye kandi rirateye ubwoba mbere yuko tujyumviriza ngira mbanze ndakwibutse ko ico gihe muri 2015 abategetsi bakuru mu gisirikare no mu gipolisi barongowe n'uwigeze kuba umukuru w'ibiro vy'intwara miheto ariwe ambassadeur general major Godefroid Niyombare bagerageje gutembagaza ubutegetsi ariko biranka baja kwiyumbanisha kuri igihugu batangaza yuko igihugu cafashwe ndetse kuri ubukiri mu minwe y'igisirikare amakungu arasemerera amakungu yose amenya yuko mu Burundi hatembagajwe ubutegetsi ariko mu nyuma igihugu gisubira mu minwe ya muhisi Petero Nkurunziza u Burundi kandi bwarasohoye imitahe mpuzamakungu ku bantu benshi bamwe muri bo bahungiye cyane mu bihugu bibanye ico gihugu rero ngo c'u Rwanda kigomba kubarungika mu bindi bihugu ngo ni naco ngo kitanezera u Burundi nk'uko amakuru avugwa cyane bivuga uyo nshuti mushikiranganje ku ruhande rw'u Rwanda amenyesha ati cyo dushaka no kubaha ibindi bihugu ngaho bazoba batari hafi y'u Burundi onaho bitoba ivyo abo bantu ngo ntangorane bateye u Burundi ngo rero ngo nibishengo nibishimikize u Rwanda kugira ngo batere u Burundi ivyo biravugwa no ku ruhande rw'u Rwanda ku nshuro nyinshi abategetsi b'u Burundi bavuze ko ngo bazoguma basaba amakungu kugira ngo ashire ingufu nyinshi ku Rwanda kugira ngo gwirukane abo bantu u Burundi bufata nk'abagombye gutembagaza ubutegetsi mu kiganiro n'abamenyesha makuru mu kwezi kwa munyonyo guheze Jean Claude Karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu yavuze ati ivyaha vyakorewe mu Burundi bikorerwa Abarundi ubutungane bw'u Burundi nibwo rero butegerezwa kubiraba rero turasavye amakungu atige ku Rwanda rurungikizo nkozi zikibi kugira ngo zicire urubanza mu Burundi ubu Burundi bagaranse ko havugwa ibindi bihugu kandi bugasigura ko ngo atakindi gihugu cyo kwinjira mu bibazo by'u Burundi n'u Rwanda hari igihe rero intumwa zidasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni yakigwa ku kirimba cy'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa munyonyo guheze Niyombare we avuga iki kuri ibi makuru twagiye dukuna gutohoza avuga ko hari ugukorana guhambaye cyane kwa Niyombare ndetse n'abandi bantu bari mu bihugu by'ubuhungiro ndetse banagiye barashiraho amashyirahamwe atandukanye imigwi ikomakomeye bikavugwa ko Godefroid Niyombare wewe afise intumbero yuko ico yiyemeje azogishikako kandi akavuga ko uburundi buzoshira bugasubira kuronka umwitegemvyo ndetse n'abanyagihugu bakabaho batwawe ku ntwaro bifuza atari intwaro y'igikenye nkuko wewe abivuga ngo de Niyombare mu majambo yagiye akunda gushikiriza yamenyesheje yuko atokwihanganira kubona igihugu c'u Burundi gitwawe kujya gitwawe ndetse akavuga ko afise amabanga akomeye mu gisirikare ndetse azi aho ingufu ndetse n'intege nkeya z'igisirikare ziri gutyo ngo no mwaka dutanguye 2021 kazoba umwaka uhambaye ku Barundi bose kandi ukazoba umwaka bamwe bazobona ivyo batiyumvira yuko bashobora kubona ivyo vyo bari ibiki Niyombare yoba ashigikiwe nande yoba ari karakorana nande siwe wenyene kuko hari nabandi ariko biravugwa yuko ibiganiro biriko biraba hagati yabo bishobora kugira ico bihindura ndetse inyuma yuko bibonekeye yuko abagiye bagerageza kugaruka mu gihugu vyagiye vyanka kuri ubu amakuru dufise nuko hoba hari abagiye kuza vyoba mu Kinyegero vyoba ku nguvu vyoba ku biganiro hagati ya leta ndetse nabo mu makuru yacu ataha turaza kubashitsa ko urutonde kwa bamwe muri abo bantu Burundi bwarunga iki gihugu cibanye cy'u Rwanda ndetse tuze no kugaruka ku bandi ku bindi bikogwa biriko birategurwa no mugwi waba generali bahunze Burundi byose turaza kubigaruka ku makuru yacu ataha ndakengurutse cyane